Mamela. Kuthiwa ngelinye ilanga umama uchatile unendoda yakhe. Yafika indoda each and every day omakhelwane bayakhuluma kuyabazi omakhelwane. Baloko betshela le ndoda ukuthi hey man, mawusiye emsebenzini kunobaba lokho engena la kwakho. Le ndoda izange ibelieve lento. Baloko bemtshela abantu hey man, kunobaba lokho engena la kwakho. Ubaba zange ibelieve lento because uyamthemba unkosikazi wakhe, right? Njengoba na umthembo wakho. One day ubaba ukhohle license seke phumile wakhohle license wajika mayijika ekseni wathola lendoda uthi mayingena kwakho uzwi baraton ingathi ayikho enough ibaraton ukuthi bese endlini ingathi se bedroom ingathi ayikho enough ukuthi bese bedroom uyizwi ngathi sembedeni wakhe angikaze ngazi ubaba edineke enyanye kanje mayifika uthola lendoda nenkosikazi yakhe. Mayifika ufika uthi mamela angeke ngakubulala baba nawe inkosikazi yami ngicela ugqoke impahla zakho mawuqeda uthathe 20 rand ungishiyele yona phezu kwetafile ithi le ndoda i 20 rand nobe 10,000 uthi ngithi i 20 rand ngicela ungishiyele yona lo baba washiya i 20 rand wagqoka impahla zakhe waphuma wahamba uzwa le ndoda ithini inkosikazi wayo uthi mfazi wami ngicela uthathe le 20 rand uyiposte okanye uyipaste efrijini. Lo mama wayipaste efrijini uthi lalela. The day ngiyofaka 27 bullet ekhanda, it is the day uyosusa la 20 rand efrijini. Asahamba isikhathi wajabula umama. Mayijabula umama umane ehlangana ne 20 rand efrijini. Every time mangathi kujabuliwe, aloke ehlangana ne 20 rand efrijini. Abantwana umama hamba emsebenzini angashiya imali yesinkwa abantwana bathi mama ushiya ngamali yesinkwa athi bantu abamphekani noba yipapa bathi mama kune 20 rand esefrijini athi bantu abamningayithathi 20 rand because it's my life nayisusa la 20 rand mina ngifile waphela umama engadliwa okanye enga abuse indoda eqedwa yi 20 rand esefrijini yayazi ukuthi yeza kanjani waphela umama edliwa yi 20 rand esefrijini. Mamela ngiyamkhumbula umama eshona akabulawanga indoda ubulewe yi 20 rand esefrijini. Ngisize la ungahlekisi nge 20 rand zabanye abantu kanti wena clever 100 rand yakhe ifihlakele. Ungahlekisi ngamaphutha wabanye abantu ngo 2024 kanti amanyala wakhe afihlakele wena. Ngoba kusenokwenza ukuhlekisa ngama 20 rand yakho, i 100 rand yakho, ifihlakele before uthathe pulpit, before uthathe podium, before zitheka amaphutha akho, masinoguglisha yini esinoyithola ngawe. Abantu baphelile, mawubona abantu sirathi, hey kunama 20 rand asiwafihlile. Kunama 20 rand esinowakhuluma abantu. Bangathi batshintsha indlela abasibheka ngayo. Masingaba sizongena kulo 2024 ngiyacela check i 20 rand yakho ukuthi kuphi. And ungisize ungakulinga uhlekisa ngamaphutha abanye abantu. As much as uhlekisa ngamaphutha wamanye abantu 20 rand kanti eyakho amanyala afihlakele. Sanibonani.